Amatoa, puti mai, ki te haka, kei ware, ware rawa, koe ki tō maoritanga hi. Owe te aroha, ki te tin, ki te manahi, owe te aroha. Ringa pakia, 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 taringa whakarongo, shoot, pah, waewae, takahia, kia kino, kino nei hoki. Owe whakarongo mai te iwi nei, whakarongo mai te motu nei, ahakoa, whakapiri koe, kia tau iwi, e kore. Taka te ingoa maori, ki runga yakowe, he mangu mangu taipo, nei hoki tatou, pakia, owe ngā kupu, ato, ki ngā iwi e rua, e kore, piri te oko ki te rino, ka whitia, e tera, kangahoro, ki 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 kia, owe kangahoro, ki 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 kia, tēnā i karawhiu, katahi, e rua, kisowe hii.